All right, gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn. Another good time. Ladies. Yay! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth!
Alright, ladies and gentlemen, that worked very good. We're going to do the whole thing one more time. Follow my step.
Golly time. Another good time.
Da 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 da